Putupōro e tiwi, e kore te kairau o te kapa ōpango a Aaron Smith e takahi I ngā ture a te kapa. Iaia I Buenos Aires I tēnei wiki. He mea whakataka a Smith I te aroa kapa I tērā wiki, mo te kore whai I ngā ture a te kapa. He oi hei tā te matakahi nei e 23 ōna tau, ka tino tō tika ia I tēnei wiki. I nā rā hoki ko te kai hautū a Richie McCaw tōna hoa moi.
I don't know, when you're in your room, you sort of want your own time and that, and if it's heads in a book, I'm not going to go, oi, stop reading and talk to me.
Hei tā, Aaron Smith, mena ka whakarongo koe ki a Richie McCaw, e kōrero ana mo āna mahi Futupōro I roto I ngā tau. Ka tino mārama koe, nā te aha ia I tono ai, kia wātea ia I te Futupōro mō etahi marama.